Yes, Jesus. Ọgaranya na-eje n'ogbenye ozi. Onye chido nwoye eze chi anwụ anwụ. Onye oche eze ya ire nweghị mgbanwe. Naanị gị bụ ọgaranya bi n'eluigwe. Ihe niile ikereke n'eluigwe na elu ụwa dị mma. Jesus. Na-eme ka ịma mma gị si wee dị. Ị na-eme ya ọkwa gị mere ka nwaanyị aga wee kwuru ejima nke mere ka onye ogbu wee kwuo okwu nke mere ka onye ngwụrụ ma gị ije ịkara ije n'elu mmiri onye ebube ya aha ije mara mma onye ọrị ma Jesus
We set you free, and you'll be free indeed. When he blesses you, your blessing shall be permanent. We are talking about the Most High God.
Jesus,
hey,
go baby.